wa e hu o ke kai e holuna pe anai ka lauki me hele o a ala I ma pumai e hea hea maunei aloha e aloha no aloha ka hali ali amau he nani He nani ka noho nā pili kai Lauele ka mana o I ke au moi Hia ai ka ula leo o ke kai Ka iawe ka haupu aloha E ho o mali e maune Aloha e, aloha no Aloha ka hali ali amau He nani e, he nani no He nani ka noho nā pili kai He pili kana ka malu E kahi ko mau nei Aloha e, aloha no Aloha ka hali ali amau He nani e, he nani no He nani ka noho nā pili kai Ana I ano ka e hu o ke kai I a hanu a ala o ke au moi Moe a e ke ala e aloai E ho o lale maunei Aloha e Ka hali ali amau He nani e, he nani no He nani ka noho nā He nani I ono He nani kua